Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Hello and welcome. Zina langa ndine Sam Mavita. Musiku la lero ndikufuna ndipange ma video awiri omaliza okuza na ndi nkhani yokuza Walycris komanso imfa yake. Ndikadakonda mau awa akana wamva kuti nyimbo zake zidali zabwino kwambiri ndipo ndikadakonda ndikana mpasa maruwa in person koma ndizosatheka zimu wake wose muntendere. Ndifuna ndikuze njira ziwiri zimene Walycris adalosera zokhuza imfa yake. Mchaka cha 2020 pa August 15 Walycris adalemba mawo akuti, when I was young I thought ndi akulu okha omwe amamwalira. I was like bola nsazakule ine, but now ndakula ndipo ndalizi wa dziko ndilokondera. Okufa ndi aliyense, chilichonse cha moyo chizala wa imfa. Zimatenda zosa iwalika, zimatenda zosa ziwika bwino zanguti mbwe zimiliri mbwe. My age mates are no more, my friends are dying very young. My message to you fam, imfa si iwala munthu, munthu ndamene amaiwala imfa. Ziyandikiseni ndi Mulungu. Chonde Ambuye, muzanditenge ndili Nsilamu.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Walycris adali munthu ozindikira kuti imfa imabwera kwa wina aliyense. Koma pano ndi mmene wachokera, ngakhale anatchula kuti kuli zimatenda zambiri miriri komanso ngozi popeza kuti ma age mate yake ambiri akumwalira iye adakali ndipo ankafunisisa kuchokera ali mwana kuzamwalira asana kule. Koma popeza kuti lali ziwaziko Walycris adakhala moyo wachita entertain anthu sada akonzekere kuti amwalire asiti anatake tiwiri. Koma Mulungu amakhalanso ndi plan ina. Ndikuziwa kuti anthu ambiri asweka mitima, anthu ambiri abalalika mitima. Tieni tione mau amene anaimba munyimbo iyi. Chekondi chapo chimaoneka when you seek chifuka ukamwalira liese umva alip anali wapo wale ama spita po wale anali waluso satili lopo wale he was very sick not seeking attention ule mwatu asandi pasa when I'm gonna got so many friends you can check on my page some of fake friends that wanna put me in. Nyimbo hii ikutipasa feeling kuti Walycris ankazindikira ndithu kuti pa stage ina iliyonse, pa nthawi ina iliyonse, komanso mutika ziri zonse zokonzekera kapena zobwera mwazizizi, munthu umakhonza kumwalira ndithu. Zina langa ndine Sam Mavita. Mutachita subscribe chikhonza kukhala chinthu cha mtengo wapatali viki anzano za channel ichi. Pali ma video ena apa musaiwale kuonera, please chita ni subscribe Sam Mavita TV. This is more than just entertainment. Zekum.